Molweni bahlobo ayengeni bengelele nginamukele ngezandla into ofundo fika malami ngingutout waphumula aka King Langa mawukuthi usuku lakho lokuqala la mntana esikhaya xa ucindezela like button kanjalo kune subscribe button ne bell ukuzothola ama notifications njalo uma ngiupload ivideo ungakhohlwa ke nokungilandela lapha ku Instagram it's @king_langa ukuzozithola ke zonke izivuthamela ngabe ke sibone ukuthi kabe iziphi ke izivuthamela ngabe khuluma nawe isimo siyangokushuba njengoba ke inyanga ke yodumo u Dr 3 seconds sevele waziphendulela ngemuva kokusabalala kwe clip lapho ungizwe umchuni nomculo kamaskandi waziwa ngumjaheni kade bagadla kuyo lenyanga u Dr 3 seconds wahambele wayobhala lapha kwikhasi lakhe la ku Facebook enabalandeli abangaphezulu kuka 17,000 wathi lo mfana kuthi umjaheni ungijwayela ka angisiyena untanga yakhe futhi ungoxa mina le album yakhe yamathini athi uzoyikhipha namhlanje ngiyayiqhelaza angeke kulungelwe lutho uma uzoqhubeka kanje xamundini uyangisukela ngizithulela nalowa kwamchuno ovule isipazo kodwa uthi umsakazo na uyangisukela ngizithulela ngizokugqelaza uze naso leso sipazo sakho la kimi osibiza ngumsakazo xamundini labafana bangijwayela kabi kanti futhi bahlangene ngokuphupha njengoba bephuphile nje obesephethe ngokuthi yena igxobe ongagxotshwa ke uma ngicwala mina ngizofisa ukwazi ukwenza ukuthi kabelithini uvolwa kho mayela nalolu daba ngicela uhambe uya lapha kwi comment box below ungakhohlwa ukucindezela like button kanjalo ke ne subscribe button ne bell ukuzothola ama notifications njalo uma ngiupload ivideo nje ungilandele nalapha ku Instagram it's @king_langa ngizokuqinisekisa ukuba ke ngilwe nginilethela ama updates ke njalo mayela nalolu daba uma khona kunyeke okuqhamukayo ungakhohlwa ke njalo ke ungilandele ku Instagram it's @king_langa from you some takataka ngithi pa sengihambe.